KMS Radio.
Yes, number gay. Bashonjalo labanye bathe ibunanzi kalo everywhere it's happening, it's popping. Themba ukuthi nanga ni grand, you're having a wonderful weekend. Things are going ngehlukahlukana kwenu. Phela ungakhohlwa ku share link and also like our Facebook page. It's Kamhlushwa Radio. We also have a group where you can post your hustle and stuff that you want to share with us, and also elamanye ema listeners. It's also Kamhlushwa Radio. Ungasesha nje elapha ku Facebook uthi Kamhlushwa Radio. Oh, there it fall. Ulalele yona ile groove experience siyibamba from 6 to 9 o'clock. The first song it's Usenami Baba. Then it's gonna be followed by Uisban Same. Nguye Sihle Mdletshe. Let's enjoy this beautiful music. Then we're gonna have a chat with him after these two songs.
Kwasuka lokho iLimuva Art Festival ikwethulela indumezulu yamqimbi activation toilet abe ikhona eDrikopis eNhlaba Park ngamhla 14 kuSeptember kuyebe kuyiSaturday 2024 kusukela nga-12 o'clock emini. Ilineup ishisa bhe ngugogo naSilwane, M Nation, Baby Blues, Pet Era, Soli S, Razor 3, Simakhuzu, DJ Smart, Super Tito, Tonsinator, Darko, Darren, GR Africa, MXO and Danger Zo, Vincent Stelevin, DJ Smura, Ganzige. Sidoma samisakat na malume skindi batabe bakutu yalo mkimbi wabu MC. Ni ticket ngu 40 rand, 60 rand eketen, EVIP ngu 70 rand, ganzi eketen EVIP, iti 100 rand, stains cruising ngu 20 rand, ikula pox, iti 30 rand njevo, ganzige. Na ufunele minye mani nungwane, unga tinta na nanati chinombole litla panga pansi, walala wasala, use news lulus, chelu mama shiks, kie next door, sobu ya ngom, sobu nanzikalo.
You are listening to KMS Radio, your number one online radio station.
Thank you. sizobonga kuba awukuthi uhambe nami kuso sonke lesikhathi wahlala nami Jehova
Yayisuka mani umculo lomnanzi yashisa yashina umbakini nje manje we're gonna be going live with Sihle Mdletshe ngomle dlala kune background uyisibani sami
kwakonke baba wanyekelelani nje inkosi yakamhlushwa bangithembisa baba athi angeke uzungiyekele noma kuthiwa kunjani mathiwa ngingena esimeni esinjani baba ngiyabonga ke Jehova
Experience from 6 to 9 p.m. Unanzikalo. Don't go anywhere. Every Saturday, you are listening to KMS Radio, the sound of the generation.
Bonanzi kuphela bonanzi kalo sisho njalo every day sitsebenzisa na hashtag bonanzi kalo kani nje don't forget to like our social media page lo ngiyo iFacebook uthi Kamhlushwa radio sinaye Sihle Mdletshe shayi number nje ushaye umculo lomnanzi nawe so divele sikunikile nje lengathi uyijwayele sibezisa lanze nawe futhi wesinvu umculo zongathemba ukuthi hayi nawe enjoyile la ukhona khona mnakethu kunjani but
siyaphila
baba njani mhlangano wenu bangi siyaphila nathi Mr. Mdletshe ungababingelela nabo ebalaleli mfowethu
yabo bakithi sanibonani mhlangano wenu bakithi sanibonani balandeli ngithi nje angibingelele nje kakhulu baba bakithi ke ngisuka la kwaMhlabelengana ke bakithi ke KZN lapha eMangosi naseMozambique bakithi
usuka kwaMhlabelengana sho ukuthi khona khona lokunye le stack saba angeke sisabuta kakhulu uma question
ngiyazi imbuzo bamningi kakhulu
elikhambi liphuma khona lapha Yeah, kanti nje umfowethu njengoba sewushilo ukuthi usuka khona KZN close to i-border yeSwatini noMozambique. Washo nje ukuthi ngibani Sihle Mdletshe as igama nje liyadisha at least this time around we don't have to go around sibude ukuthi yini stage name sakho sithini.
Yabakithi ngisho ke ukuthi uSihle Mdletshe ke umculo ke wokholo ke osasemncane kakhulu ke inhlanzane engcwele ngisuka phansi lapha ke kwaMhlabelengana ke lapha eKZN ke la eMangose lapho engiqhamuka khona bakithi la engisuka khona bakithi
na umculo usidlalile ingoma usenami baba ihluke kakhulu kunanayi ingoma lesigcine ngayo manje uqale nini uqale njani umculo
ngasho ke umculo wami bakithi ngawufana sasemncane kakhulu ke lento umculo iplug mina baba ngasho ukuthi lento umculo iplug kimi ngoba ngawuqala ngisasemncane kakhulu lapha ebandleni kamkhulu wami ke ebamba nesichurch eZayoni ngoba mina ke ngiyisayoni ngikhonza eZayoni ngaqala lapho ke ngicula ke ebandleni kamkhulu isandle school ngaqona kuyini nowikwaya ngase ngiphuma ke ngicula nangaphandle kuma groups yegospel choir ngicula khona nakuzulu nasemshadweni ngangicula ngihlabelela kuzo zonke lezi ndawo lezo ba
so lenza bayonge isuke Sunday school
yebo ngasasemncane kakhulu eSunday school impela esikoleni ukhuleni esontweni
engabe isemndenini noma wena nje waba naleli talent kwa wena wathi hayi wena you are the chosen one noma isuka in the bloodline in the family line
ngasho ukuthi ke umkhulu wayenebandla so uma ngabe kunesunday school uma kumele ukuthi ke kuqalwe iculo from isunday school wabona kuma isunday school manje cha iculo kwakumele kube yimina ke oyelida ngasho isikhathi ngangilida ngicula ngihlabelela kuzo zonke ke inhlelo ezazikhona esunday school kwacula mina kwakuyimini leader bakithi
kahle mkhulu was training you namuhla ke yabonakala
was training
Nago.
Yebo bakithi.
Uculile njengoba ujile ukuthi uculile emabandleni, wacula emishadweni, wacula etindzaweni ngekuhlukahlukana. Uqaleni nikubona ukuthi no, now I can do music as a career, now I can make sure ukuthi ngiba i solo artist ngibese ngiyashaya inamba.
Yabona la ngani ngathi ngiqala ke ngihamba ke ngicula. Yazi indaba yami yaza abantu ngiyazi ngeke baze bayikhole. Ngaqala ngale ngaqala ngelokhuzana ngelokhuzana izazi imncube jazz band elokhuzana eGalaxy Forest Lodge la ngaqala khona ngicula ngihlabelela ngihamba indawo eziningi leyo band leya yasePeter Maritzburg angicula nabo ke endaweni eziningi ngihamba kuma jazz band ama festival amaningi ama gig amaningi ngihamba nawo ngicula nabo baze bangibona abantu abaningi ukuthi hayibo kunomuntu uSihle Mdletshe bakithi ocula wonke ama genre ngoba mina ngicula wonke ama genre ukuthi angisebenzi gospel bakithi.
Yeah, I'm gonna sivile. That's why I played two different songs. Ninga cool, but I was about to check and abo go or Emma digital stores. Babone uta island volu cool mago ilkini. So, but again, nago. So, desire go ba solo. You've been working with Emma groups all along. Kuqala njani now waqala njani ngoba I know ukuthi it's not as easy when you have a group. When you have a group unayo I support ukuthi hey lana kusiko la ngiko, but when you were alone, how was the journey?
Yabona let me say this ngacula nama group ngacula okay kwafika lesikhathi ukuthi ke njengamanje ake ngiqale ke manje ngibhale amaculo amasha amaculo angakazi aziwe mina ngile ndoda ebhalayo umculo ngiyawubhala angifuni ukuthi ke mangicula ngicule iculo elakelazi wabanye abantu cha ngibhala umculo omusha ngaso sonke isikhathi so ngangicula nama group ke mangicula ngicule sicule ingoma nje ezikhona abantu abazaziyo laphayana sihlabelisambe siperforma endaweni ethile ngase ngiqala ke mina ngibhala amaculo athi mina ngase ngiwabhala amaculo ngihamba ngayituko ngarekhoda lawa maculo lawo yasisabalala ke kanjalo uyathola ama-radio uyathola ama-newspapers ngahambe ngaphuma khona ama-newspapers ngahamba ama-radio athile yangidlala even sengibuya kokhozi FM ngibuya ku-SABC nje omningi ngibuya kuona bakithi ligwalagwala ngibuya khona namanye ama-radio ngithi ngiwamishini emaningi ama-radio esengibuya kuona bakithi ngawo lo mculo ukuthi ngizibhalele mina.
So usho ukuthi i-background yakhe ukuthi ube involved into ema groups ufunde along the years ikusithe kakhulu ukuthi ukhona lokuthi usheshe uphumelele ku music.
Ya ingisize kakhulu mfowethu ngoba ngikhumbula kahle ukuthi ngale nkathi sicula siyi group sihlangene sasihamba sicula endaweni ezithile yazi ukucula bese singakhokhelwa ma asihlule sihambe kuye kumakhafa sicule khona sihambe sekuwompangeni sicule khona siye sifike even kompumalanga sicula sihambe sifike o-Gauteng sicula nakhona lapho sasazi khona ukuthi-ke masicula siyakhokhelwa kulezi ndawo lezi siyiqhelile la-Gauteng mpumalanga sihambe so Eastern Cape sasikhokhelwa nakhona so umculo wacala phandle kakhulu kade ngisebenza kakhulu nama-group.
Kumnandi kakhulu. There's someone lolalele naye ufisa kwati ukuthi if ukuthi akayitholi support ekhaya but uyawuthanda lo mculo angenda njani ukuze ukuthi aphumelele.
Kulula bakithi yabona uma ngabe umculi isikhathi esiningi kumele ukuthi one you have to pray for your talent one into yokuqala yazi uma umculi isikhathi esiningi kumele ufocus uNkulunkulu. UNkulunkulu uyena muntu okhiya ngicela ukusho kanje ma artist uma isikhathi sakho sesifikile kuzokwenza kuzozonzakalela akekho umuntu mhlawumbe okumele ukuthi akusize or kwenzakaleni but uma sekuyisikhathi kuzozenzakalela khona and you have to pray hard you have to respect people abantu abasiphakamisayo thina njengamaciko kuyazenzakalela kubantu abantu uma buqhamuka nomculo omuhle kubona onemeseji bayakusaphotha ngaso sonke isikhathi so le nto yomculo iyazenzakalela ebantwini abantu abasaphotha umculo wakho ayikho le nto yokuthi umuntu kumele ukuthi azakhokhe enzeni cha no but umculo uyazenzakalela kumuntu ukuthi uma ebeyicula ingoma emnandi iyahamba iphumelele kubantu abantu bayi-enjoya iyiculo uma ngabe kubona baphilise.
In short, umuntu kwamele ukuthi asebenze ukuthi awuzabonakale or ahlangane nebantu laba relevant.
Yeah, yes, na loko kuya poke mpela kumele uta 7, especially kuma pages on Facebook, kuma TikTok or Instagram, kumele kutu munda 7, aveze indo yaka, aveze msewenzo wake ngaso songisikati, abantu ba utanda msewenzo mwuse, abantu ba utanda umtulo ne message kuze bazo kwazo kusupporti talente lo mundu.
Aye, uibegile ya vagala. Let's check these two songs. Usenami baba, yeah, it's a total different genre. It's one of the songs lewa sendela tona nje early this year. Then we're gonna come to the last one, the one lo ipusha manje uyisibani sami. Can you tell us kancane about the first project usenami baba?
Yeah, usenami baba lengoma ithi usenami baba ilengoma ichaza ukuthi ngaso so ngesikhathi ngihambe ngene inkingeni ngibe khona ngidlule bunzimeni ngaso sonke isikhathi nginakuthi inkosi sasenami ngiyazi ukuthi kukhona lapha engidlula khona ngizwa khona cha kunzima ngoba mawumuntu kukhona la uphila khona uzuthi cha yazi la kunzima but uNkulunkulu uthola ukuthi unawe kukhona la kuphumelelisa khona kukhona la ukwenzela khona izimanga yazi nokuziningi izinto angenzele zona ezinhle ngeke ngabona uNkulunkulu angiphi umsebenzi ngihamba ngasebenza kwa mafenje njengoba ngisama mafenje nje elokuze nePretoria la engikhona so uNkulunkulu wangivulela iminyango wangenzela izinto ezinhle yingakho ngibonga ngithi inkosi ngiyabonga ukuthi namanje usasenami uNkulunkulu usenami uyangivulela izinto ezinhle uyangivulela iminyango uyangibonisa isibani uyangikhombisa ukukhanya ngaso sonke isikhathi bakithi wonke umuntu osuke ephila akazi ukuthi ithemba likhona ukuthi uNkulunkulu uzomvulela izinto ezinhle uzomkhanyisela indlela yakhe izokhanya.
Yai. Manje sesiya believe umothe uyayibhala ingoma uyibhale according to the way ufila ngakhona ngoba uyati ukuthi bakhona labanye laba related to le story lohambe kuso noma le ndlela lohambe kuyo.
Yebo, impela nje ingoma ningayibhala ngiqaphansi. Yabona uma ngabe le nto umculo mina ngidla show ukuthi ingoma ngiyayibhala ngiyibhala ngezimo esuke zenze emhlabeni kungenzeka umuntu angitshela inkinga yakhe bese ngibhala ingoma ngesimo sakhe noma ngibhale ingoma ngezimo ezenze deke emhlabeni iyona impilo engiyiphilayo angiyifuni lento yokuthi mina ingoma ngiyikhophe ngithatha ingoma eyakudala eyiculwa usibani bani ngiyicule cha ngicela ukwazi ukuthi la Kamhlushwa radio uma ngifika ngizohlezi ngilethe umculo omusha engisuke ngisibhalele wona ingoma ngiyayibhala ngiqala phansi ngazi ukuthi ngiyibhala ngesimo somhlaba noma ngiyibhala ngesimo sempilo noma ngiyibhala ngesimo somuntu.
Ayi kuvakele no covers sifuna nje uma original copyright iconze kuwe Sihle Mdletshe na ingoma uyisibani sami this song it's one of my favorite nje ngoba even lo mculo lona mculo lo yohlala ukhona even after 50 years when you play this song ake wathi ukuthi yaphuma nini.
Yeah, bo. Ngingasho ke bakethi ukuthi ke le ngoma yabona ingoma le ethi inkosi uyisipansam le ngoma bakethi ingoma ngiyibhalile nje ngiyibhalela ukuthi inkosi wena uyisipansami ingoma ezohlala iminyaka nje obusho baba ukuthi nasizukulwana naso siyoyilalela le ngoma le ingoma engayibhalela ukuthi nanoma ubani osuke ephila azi ukuthi inkosi uyisibani sami sonke siyakufisa ukuba uNkulunkulu asivezele ukukhanya sonke siyafisa uNkulunkulu asivezele ukuthi sonke siphumelele asinike impumelelo sibone ukukhanya lapho esihamba endleleni lapho esihlala khona so ingoma ethi nani mathiwa nguphi inkosi kodwa ngikhanyisele yonke imizamo yami ayikhanye yonke imizamo yami ayenzeki angabibiko wami ungenzeki kodwa ngikubona ukukhanya lapho engihamba khona akukhanye akugqame ucaca ukuthi konke engikwenzayo makwenzeke yabo so ngaso sonke isikhathi uma ngibhala ingoma mina ngenzela show ukuthi wonke umuntu ophilayo kulomhlaba azi ukuthi yazi uSihle Mdletshe ubhala ingoma ethile and showcase le ngoma yathi izonginika ithemba le ngoma isho ukuthi makukhanye ezindleleni zethu zonke lapho esihamba khona makukhanye bakithi
kani kukhanya ngiko lesifuna kona yini lokunye lokubhize ngako as you have dropped this song engabe utawuphusha nayo ingoma noma khona lokunye lekufuneka sikulenzele
njoba ngilapha bakethi la ko Gauteng ngibhizi kakhulu ke nginama artist la aphezulu kakhulu ke ngiphethe ama professional artist ke awukulinda ngumeda bo gospel artist ngibona abantu engisebenzisana ngabo ke yizwa osgwili bala eThekwini ke ngiyasebenzisana nabo nabanye ke bakithi abaculi bakuMpumalanga ngiyasebenzisana nabo ke baningi ojali zithi baningi abanye abaculi abadumile bakuMpumalanga ngiyasebenzisana nabo baningi abaculi engiphusha nabo lo mshikashika lo so kuhle kakhulu monke ama artist ngoba even ngibe even pesha ngingadlalwa kakhulu ke eko France ke kuma net radio ngidlalwa kakhulu ngaze nga feature ishwa ke kuma kulokhuza kuma kuma award athile ngingangena khona ke kuningi ngakusho bakithi kuningi ngakusho kodwa ngibuya kude kakhulu bakithi.
Kushona uthi umsebenzi uyakulandzela ifunda lokuhle umsebenzi wakho uyakulandzela kude lokunye.
Yebo baba.
Njengoba naku bantu bayothanda umculo wakho bafuna kwati ukuthi bawuthola laphi njengoba sewubalile ukuthi umculo wakho usaphasap ugcwele nje everywhere ekepha maba ufuna bawuthola njani?
Umculo wami bakithi mina vele okumnandi ngami ukuthi nga register umculo wami yonke indawo even noma kuthiwa kwenzakalani uyangithola so Apple Music uyangithola uma ungifuna ku Spotify uyangithola uma ungifuna Sihle Mdletshe base Sihle maba ba Sihle Mdletshe bazongithola yonke ingoma yami yavela album yavela nama single ayavela noma bangahamba baye laphana ke kuzo ku YouTube bazongithola Sihle Mdletshe ngiyatholakala na ku TikTok ngiyatholakala na lapha ku Facebook ngiyatholakala baba Sihle Mdletshe kuma stories mafuna ukwenza ama stories ngengoma zami ngiyatholakala bakithi kuzo zonke indawo emhlabeni jikelele ngikhona u Sihle Mdletshe bakithi
khona lafuna ukubhuka uthanda lo mculo lo wendako ukubhuka kanjani ukuthola kuphi
mayifuna ukungibhuka bakithi umuntu mina ngile artist elikhulekile umuntu angangithola lapha phana ke on WhatsApp 0620 75 7734 0620 75 7734 angangithola umuntu bakithi on WhatsApp ngiyatholakala noma ku Facebook Sihle Mdletshe ngiyatholakala noma inhlanzane engcwele Sihle Mdletshe ngiyatholakala noma ku TikTok inhlanzane engcwele ngiyatholakala bakithi ha yonke indawo nje ngikhona bakithi na ku Instagram Sihle Mdletshe 33 ngiyatholakala
lo munyaka nawo ma social media une email kuphela ufuna ukubhuka va email uyatholakala khona
yeah inhlanzengcwele 3@gmail.com ngiyatholakala khona bakithi inhlanzengcwele 3@gmail.com ngiyatholakala umuntu angangibhalela khona angisendele khona.
Hey, sibonga kakhulu mfowethu sikufisela nje lokuhle uchubeke wena umculo lomnanzi we always gonna be waiting for lokupheka ngoba siyathi ukuthi uhlala upheka.
Yabo baba ngiyabonga kakhulu ngibonge ithuba engitholile emsakazweni ngithi nje namhlanje ke angibusise umsakazo bakithi ngegama lenkosi yethu Jesu ngiyabusisa umsakazo ngayonke indlela ngiyabonga nje kakhulu isupport eninginika yona ngibonge mfowethu isupport ongiphe yona ngibonge baphathi bonke abathatha isinqumo sokuthi ake ngize namhlanje ngibe la eMpumalanga ngiyabonga nje kakhulu iMpumalanga yonke ngithi uNkulunkulu akayibusise ngaso sonke isikhathi ngibonga nje kakhulu bakithi.
Hey, sibonga kakhulu mfowethu ube nebusuku lobuhle and wonderful weekend. Thank you, boy. Yeah, that was Sihle Mdletshe. Sibasibusisile sesithethibusiso. Sivala ngayo ingoma ngosi uyesibani sami. 10 minutes before 7 o'clock. 7 o'clock siyajayiva siyadansa. Ngoba phela ukhona DJ Electro. Hlala uthi ne kumsakato wakho as we heading straight to 7 o'clock. Don't forget, good thing, 8 o'clock, we're going to be giving away 3 tickets, 2 VIP, and 1 General. It's all brought to you by Limuva at a Festival. Stay tuned, and I'm going to Skuku at Fala, lapago 8 o'clock. Good vela na good to win anjane. Name and Steve, ang ato good to win your anjane. Umuf na gong boat. Yeah.
logo ilimuva arts festival ikwethulela indumezulu yamqimbi activation toilet abe ikhona atricopis enhlaba park ngamhlaka 14 kuSeptember kuyebe kuyi Saturday 2024 kusukela nga 12 o'clock emini ilena pishisa pe ngugogo nasilwane M Nation Pen Blues Pet Era Soli S Razor 3 Simakhuzu DJ Smart Super Tito Tonsinator Taco Darren GR Africa MXO and Dangers of Vincent Stelevin DJ Smura kanzike sidoma samisakati na malume skindi batabebe kutuya lomkimbi babu MC ni ticket ngu 40 rand 60 rand eketen VIP ngu 70 rand kanzi eketen VIP iti 100 rand stains cruising 20 rand ikula pok iti 30 rand nje vokanzike na ufunele minye manini ngwane ungatintana na nati tinombole litlapa ngapansi walala wasala use news lulus chelo mama shiks kie next door sobu ya ngom sobu nanzikalo.